Yabingelela ila megama ngusiphiwe kaNtombi bengicela umuqalo ongena kuleli ikhasi ke mntaka babo wenze ukulunga icofoza usubscribe button ukuze izindaba zoyithola ishisa ngosonke isikhathi. Wenganza ukuthi ngaphandle nokukhuluma imali ahlale phezulu kodaba engize ngalo. Hey asazaphutshuka ke noma ke seze yaphutshuka ke ivideo. Lapho kona ke ungize umlando foka mchunu president of Bhinca Nation enqwamene ke no DJ Tira. Sokhumbula ukuthi ke kwaye kwaba ke nokungaboni ngasole njengoba kungizwe wathuka lensizwa ke itshela amaqiniso esho ukuthi ke idlala ngabantu kulomculo. Yaphinde futhi ke washo ukuthi ke nalomchamo wayo asiphuzisa wona lapha na ke sokhumbula ukuthi ke u DJ Tira ke une brand ke ekatshwala ayibiza ngamakoya bearing wabuye wathi ke ungizwe ke umchamo lo asiphuzisa wona ke lensizwa ke engathi ke impela ke kwahlala kabuhlungu ke yona njengoba ke bedibene komunye umcimbi ngo 16 June lapho khona ke ababedibene khona le kwelama South Coast yes lapho khona ke umnikazi womcimbi ka obesecela ke ukuthi ke ungizwe umlando foka mchunu naye ke u DJ Tira beshaye nje isithombe bendawonye naye ke lo mnikazi womcimbi nomama wakhe hayi uTira ke wamanje wathi nje ngengikwazi ushutha mina nongizwe ngengikwazi wasephendula ke futhi ke enye insizwa ke bihamba naye athi ke ungizwe ke wasidelela kabuhlungabi shuthi ke wayisho kuyona ke le speech ke ewayithulela abantu ke noma inkulumo ke kangizwe wayithumela wayithulela abantu kwi national address yona ke leyo ke abathi impela ngebe kwazi ukuthi ke beshuthe naye ngesimo ke sokuthi ke wabadelela kabi awubheke ke na mbukiso ke uzobe usuthola ke nalowo mbukiso ke lowo ke naye ku DJ Tira ke seyiphendulela ke stage sethi ke lento kangizwe ke uyamudakelwa angazo mnayini ethi ngkwenwe ngkwenwe ngkwenwe
How cool! 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 How c Thank you for your presence. Thank you for your attendance. You are doing so well. We appreciate you, and you are doing so well. Now, let us move on. Asante DJ. Usane no 1 minute. Asike simshayele izandla enkulu. Umongameli wethu wasizwe samabhicu sethelekile. Okay.
Ngiyaphila shabeni location. Ngiyaphila shabeni. Uprofesa amabhicu sekhona ungizwe umlando kamthuna intombi semtabalaka samqoba ngoba simthanda. Ingumavumane evunyelwe nasemolinga. Imina upresident wamabhinga omphethe. Uma ungala kwaZulu noma ngabe wenzani kodwa I am your president. Kunjalo ngithi njengoba silapha ke yesibizwe uNkosinathi Mcabangelwa tournament ukuthi enze ngomnyaka yonke usuku lwentsha lolu. Ngiyazi bafowethu usuku lwentsha olubaluleke kakhulu. Njengoba abafana bedlala ibhola lapha, badlala ibhola egameni lokuthi kuthuthukiswe abantu abasha. Abantu abasha ibona uNkosinathi Cabangelwa uMpukacele akwazile ukuthi ahlanganise wonke umphakathi wala eShobeni ekuzingolweni ney'ndawo ezakhelene nale ndawo yasePortshepstone bese bekwazi ukuthi bahlangane nenze lento eniyenzayo. Cela ngimshale likhulu ihlombe uNkosinathi. Halala Nkosinathi, halala! Ayeye Nkosinathi, ayeye! Emnyame njalo, indlela zakhe ziyakhanya! Emnyame njalo, indlela zakhe! Ayeye Nkosinathi, ayeye! Buwa nje! Jama uzongena oDuncan. Wo Zagwe. Wo Qatha. Aba artist amakhulu eNingizimu Afrika. Yebo. Kuzongena ama artist angama legend. And aphekwa lokho a producer ama artist amakhulu eSouth Africa including yena uDuncan uQobo. DJ Dira. Ayaya DJ Dira, yeye! Ayaya Makora Perling, yeye! Siyakuthanda Makora, siyakuthanda! Siyakuthanda Mcabangelwa, siyakuthanda! Ingakho-ke silapha njengoMakora Perling khona, ziyakhonya iy'nkundla zakithi kwaZulu, ziyahlabana, sizoshabula, azizibi uzokhuluma, upresident wamabhicu ukhona, uMcabangelwa ukhona, uTira ukhona, uzoba umfishane khona la esteji. Ma usuka lapha nje, mase ngigide kakhulu yokwehlisa ukoma ngemakora parents.
the youth day, the only thing that you can do for a youth day is to show respect just for one thing. Ngithi ngishukuthi mina nje manje uDan Kang the artist ebhekene nenkinga eningi empilweni. Yafika ku Afrotainment, yafika a producer of marvelous music. Abantu namamukela njengomphakathi ngetalent lakhe khona emubi enje. Mishana nesawu. Okay. A shopping location. Ngani tayodwa. One thing. Again him. Ngiyazi amasafana noqala eli. Manini. Ngicela ukuthi umesisitele afike nje 1 minute ukuthi nje basijabule kangaka egameni lomyeni wakhe. Umyeni wakhe unalo lethiwa i-good bumps. Akakwazi ngisho ukukhuluma. Sibonga kakhulu abantu abamlekelelile. Ngibona namaflag lapha ka-Arts, Sport and Recreation KwaZulu-Natal okhombisa ukuthi mcabahwela soccer tournament. Nohulumeni uyayazi. Cala samukele umama wakwaqele ekumesi sicele simnikele ukhulu izandla.
Ngithanda ukuthi ngamukele wonke umuntu okhona namhlanje kwi-tournament e-organizewa yi-husband yami endaweni yaseShobeni umphakathi akhulele kuwona. Akukho okuningi engizokusho ngaphandle kokuthi nje ngizonamukela ngikhuluma on behalf of i-husband yami okunkosi nasicela. Ngathi abantu bayamanzi. So okuqala nje ngizocala umcela ukuthi ngimbonge ngoku ngokuthatha into enkulu kangaka ayilethe emphakathini wethu. Izinto ezikanje zijwayele ukuthi zenzeke koThekwini kuphi kuphi. Kodwa sesiyibona izinto ezikanje zenzeka naseShobeni. Siyabonga ngoku. Ukhule cela. Njengoba sengishilo ukuthenena ngizonamukela mphakathi waseShobeni nomphakathi wasezingolweni ne-protecting yonkana cause sibaningi. Ngizothanda futhi ukuthi nje sengikhulume kakhulu kodwa ngithanda ukwamukela baningi kakhulu abantu engathini isiphathimandla zase-protecting umasipala baningi kakhulu but I would like to say all protocol observed. Ngifaka wonke umuntu ngaphansi kwalelo bhande lelo.
Uphamba nozakwe ezongena esteji ngokuthathela ingoma yakhe esteji ela nomisicele unkosinathi afike nje awevisa nomphamisa izandla kuphela nje umnikazi omcimbi njengamanje sifake uzakwe esteji nanza kwethu kuzoba mnandi kakhulu emdlali kazakwe uzongena uDJ Tira
akemsundi ufuneka aze kumina azogcolisa lamasimba washobini ngoba kumtirimane ngiyayiphandela ngizenzela isaita enza amasimba abantu abayithandayo bese wena uqhamba uzokhuluma amasimba uyangijwayela angisiyena umngani wakho kwazi lokhu ngi-introducer la tira uyakumaketha ungazokumaketha if ukhuluma amasimba ngizokutshela live ukuthi ukhuluma amasimba asambe msenzisi.
I'm going to go to the house.